fashada dareenka urtada qaban way jiifka mahaan fashada dareenka urtada qaban way jiifka urtiya hawlaha jacaylka afeefkiisiyo kulay